par nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Parole d'honneur du prince Louis Rwagasore. Imfura y'umwami mwambutsa wa kane n'umwami kazi Kanyonga Teresa akaba n'umwuzukuru w'umwami Mutaga wa gatatu akongera akaba n'umwuzukuruza wa mwezi Gisabo. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yavutse igenekerezo rya 10/0 umwaka w'igihumbi kimwe n'1932 avukira Igitega umugwa mukuru wa politiki w'igihugu cacu uno munsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1939 niho yatangura kwiga amashuri mato ayiga mu Bukeye hanyuma Kanyinya n'Igitega. Umwaka w'igihumbi kimwe n'1945 yaciye abandaniriza amashuri yisumbuye mu gihugu cy'u Rwanda Groupe Scolaire d'Assistance à Butare aho yamaze imyaka 6. Yabandanije amashuri ya kaminuza mu gihugu cy'u Bubiligi kuri kaminuza yitwa Université d'Anvers. Kubera yabona kure umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumanyamanye indoto zihambaye zo guhabuza igihugu ciwe cy'amavukiro. Ni naho umwaka w'igihumbi kimwe n'1956 yacafata icyiviro cyo gutahuka mu gihugu cy'u Burundi cyari kikiri mu minwe ya bakavantara. Aca atanguza urugamba rutoroshe rwo guhabuza igihugu ciwe no guteza imbere abarundi na cyane cyane bato bato. Ubwa mbere ashinga amashyirahamwe y'amakoperative. Ubwa kabiri acashikiriza abakoroni integuro y'ibwirizwa nshingiro y'igihugu cyacu yisunga intwaro rusangi ya demokrasi. Ubwa gatatu Rwagasore yasaba abarundi ko bohagarukira rimwe kandi rugabo Uburundi bukikukira. Ubwa kane hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1958 Rwagasore afatanije na bagenzi we ashinga umugambwe badasigana Iprona aba umuhanuzi mukuru kuko hari itegeko ryabuza abo mu nda y'ingoma kurongora umugambwe. Imigambi ya Rwagasore itera ubwoba abazungu baca basaba se wiwe kumushinga gutwara intara mu ntumbero yo kumubuza kurangura amabanga ya politike maze abure isaganirizo. Ku igenekerezo rya 14 gushika rya 2024 umwaka w'igihumbi kimwe n'1966 haba inama kaminuza y'umugambwe y'Iprona hashingwa ko Uburundi bwo kwikwikira vuba na bwango atagisabwa. Kuva igenekerezo rya 2007 gitugutu gushika ku ry'icenda Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'1966 baca baja kumufungira icamaso Ibururi kuko hari himirije amatora yo mu makomine ku igenekerezo rya 15 Munyonyo uwo mwaka nyine igihumbi kimwe n'1966 ngo ugutuka nta gutorera bamutyoza bamwita umufeodari umukomunista n'ibindi. Amatora acatsindwa n'umugambwe PDC Parti Démocrate Chrétien ku bice 80% wari ushigikiwe na bakavamahanga hacashingwa leta irongowe na Chimpaye Joseph ariyo bita gouvernement fantoche kuko ugwarukwa n'abakenyezi batari barekuriwe gutora. Niko gusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko yoza guhagarikira amatora y'abashinga amateka akurikira. Igenekerezo rya 18 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe n'1961 ayatsinda urukombe amazi ku ntebe 58/64 ni kuvuga hafi ibice birenga 90%. Byatsindiwe umugambwe w'abasigana Iprona. bukeye kabiri ku igenekerezo rya 2020 ukwezi kw'icyenda umwaka w'1960 rwa gasore ashikiza ijambo abene gihugu ku nsinzi yo kwikukira yari yambuwe u Burundi igenekerezo rya 6 ruheshe umwaka w'1993 igihe haba amasezerano y'ikiganda mu gutanga ihadabu y'inka zishika 424 no kwemera intwaro y'agahotoro y'abadagi hari hamaze kuba incungu z'abarundi barenga 5,000 bazira kugwanira agateka k'igihugu cyabo ingabo za mwezi zitwa badasigana zarwanije abanyamahanga batari bake naho zaruhiye gutsindwa twovuga abacangero ba chaka abanyamwezi abanyonyizi barumariza ingabo za kirima na maconjo ababirigi hamwe n'abadagi ba von Bering Ludoviko kwa gasore acatogwa igenekerezo rya 2008 nyakanga umwaka w'1960 kuba umushikira ngoma wa mbere abansi biwe batangura kujingwa no gutegura kumwica niho kwigenekerezo rya 13 gitugutu umwaka w'1961 ku munsi wa gatanu niho yagandagurwa kuri Hotel du Lac Tanganyika aho yariko arivuna umusase n'abashikirangoma biwe afubwa ku musozi ivugizo ibirori bikaba byari birongowe na Pierre Ngendandumwe kumusezera yavuze ati allez en paix prince que la paix que vous avez tant prêché reste dans le Burundi ce pays auquel vous vous êtes offert à notre cause adieu prince igihugu cacu cikukira igenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka w'1962 haciye amezi 8 yitavye Imana nguko uko ubuzima bw'umuganwa Ludoviko rwa gasore bwari bwifashe hamwe n'ibiringo vya politike yakoze